Obayete kosengwele owangi twale lumkhele lo womkhele wona wa uhlaba kusengi beno kwethaba obaye tenko sengwele owangi twale lumkhele lo womkhele wona wa uhlaba kutengi beno kwethaba
Hallelujah to Jesus. Wow. I guess promises and legends. It's an honor given to our God. It's a way of connecting and receiving and surrendering. It's a way of saying we surrender to you, Lord. Everything that we have, we honor you. We glorify your name. We connect njengo Moses. My pamsizandla, why connect on Jesus? Ebese amalege ngotshwa. Ekameni ka Jesu Christu ose Nazareth. Sihlonipha ubukho bakhe phakathi kwethu sithi ufanele ukudunyiswa wenziwe mkhulu ngoba engekho njengawe akekho ofana nawe. Musa ungaka osenzela wona singelutho izwi lakho lithi wamthatha umuntu othulini kanti nomuntu olapho kuwe ozomdedela kuhlangana umuntu ovela kuwe nomuntu ovela othulini zahlangana ngokuba umphefumulo ophilayo. Nathi sithe sizona siyinhlabathi wasiphefumulela ngomoya kaKristu sase siba zidalwa ezitsha sabizwa ukuthi singabantwana bankulunkulu. Simbonge ngalokho. simbonge nangemvuselelo egameni kaJesu Kristu. Endike ukuthi sifundile sobonakala ngokwenza. Ukuthi sizwile sobonakala ngokwenza. Siphume masiqeda kwi theory, sifundiswa sihleli phansi silalela. Masiphuma la siyokwengena kuma practicals. The very same spirit obekhuluma nga ebekhuluma nathi izinto zaphezulu is going to be the very same spirit ozosenzisa esikuzwile amandla okwenza esikuzwile sikupractice even ekhaya nangumuntu yagula kubiza igama lika Jesu and then we apply into ifundisiwe ake simbonge ngegama sinike lona okukuphela kwalo elinikwe ebantwini igama lika Jesu Christ wase Nazareth. Father, we thank you. We thank you, Father. Hallelujah. We salute you. We honor you. We raise our hands ezimhlophe phambi kwakho Nkulunkulu ongcwele. Yebo, sibonga Nkosi imvuselelo, sibonga yebo Nkosi yami okuzambula kwakho okujulile namhlanje Nkosi yami, sibonga imvuselelo yokukholwa egameni, imvuselelo yokukholwa egameni, igama elinamandla, igama eliphakeme, igama elilalelwa, haleluya, imimoya nezifo liphethe insindiso. Haleluya, sicela ngalo kubaba egameni kaJesu Kristu. Siyalalelwa ngaleli gama. Amadimoni kufuneka alalele, it's not optional. Uma sibiza igama elingaphezu kwamagama onke, kufuneke konke okunye kuthi cwaka kulalele egameni kaJesu Kristu. Umthandazo esiwuthandaza kuwe unamandla, amandla amangalisayo. Yerabosh makunegama likaJesu emthandazweni. Makunegama likaJesu emthandazweni. Umthandazo unamandla. Yerabosara katasara. Hey! Torabosa kratalara marsilu rabosara. Kalabarabasi kalabashi kalabarabade. Kalabarabiosyon. Yeah! Jesus! Krosha talarabonda. Igama lika Jesu Kristu wase Nazareta. In the name of Jesus Christ. Jesus, Jesus, Jesus. Egame liga Jesu Kristu wase Nazareth. Egame liga Jesu Kristu wase Nazareth. Egame liga Jesu Kristu wase Nazareth. In the name of Jesus. The name of Jesus. The name of Jesus. All of our worship will receive this name. All of our worship. The name of Jesus. Alabo shalabala dara dara. Alabo shalabala. Alabo shalabala dara dara. Alabo shalabala dara dara. Alabo shalabala dara dara. Jesu Kristu wase Nazareta, rakse karala rabusi rabusi. Rabus krasi, rabus karane rabus. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Rabus rabusi rabusi. Dalabos, yarabos, 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 yarab
Thank you, Jesus. Glory to Jesus. Thank you. Jesus, Jesus, Jesus.
Asihlanga isandla bazalwane simnike uThixo. Siyahlala phansi sikhulume ngesibizo Jesus. Masibingelele bathu hlelo sibingelela ba twana bethu basola ngindumiso obaba leadership siyabakhule siba bingelele kamini ka Jesu Christu ibandla lika Jesu Christu sibingelele umama Hlaba sithando sami ekamini ka Jesu Christu wase Nazareth amen obingelele umakhelwane uthi shalom 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 shalom, shalom. Si yambonga uNkulunkulu bekuhle kuye bengicabanga ukuthi kuzoba into ngomsombuluko indaba yokukhumbuzana ngamandla asegameni kaJesu Kristu kwabonakala ukuthi umoyengcwele ayiphusha yesterday wasibuyisela endabeni yegama likaJesu Kristu nanamhlanje silike uNkulunkulu ufuna siphinde singene endabeni yegama likaJesu Kristu amen. Yes, Makhtua Jesus, that is the name. Makhtua Christ, that is the title. Funa siyibone kancane namhlanje loo ndaba ukuthi noma singeke sikusho konke kodwa bekufuneke sibe ngabantu mabefundiswa babambe konke okubekwa yizwi lenkosi malibonge igama lenkosi. Ngoba uthanda bonke abantu basindiswe qedela bafinyelele yabalunge ukuthi sifinyelele ekulazini iqiniso ngegama likaJesu Christ waseNazaretha. Nayo leyo nto nje ukuthi kuthiwe uPetro mayesukumisa isishosha athi esinakho sinika kona egameni likaJesu Christ waseNazaretha sukuma uhambe wambama ngesandla kwaqina imsipha same time wasukuma beshosha wagxumagxuma akangaba umuntu ohambayo nje kodwa wayeda ukuhamba kwakhe nokugxumagxuma kwamangalwakhe kwababa baningi abantu abavumayo ukuthi uJesu inkosi makulalelwa mawufundizwe lenkosi uyabona lapho wasendiswa abantu besilisa bebodwa abawu 5000 ngenxa yokuthi igama likaJesu likwenzile umsebenzi malimenyezwa. Glory to Jesus. Mhlambe umbuzo uthi yini kungashonga ukuthi egameni likaJesu Christ waseJerusalem noma kuthiwe egameni likaJesu Christ wasezulwini. Kufuneka isihluphe nangalokho. Akushonga ukuthi egameni likaJesu Christ wasezulwini noma waseJerusalem. Indawo yathi esingcono nokho. INazareth no. Yayingadumile kahle. Umbuzo uthi khona into enhle engavela eNazareth. So uma ufuna ukulalelwa amadimoni aphume enze lento eshoyo yithi Jesus Christ. It's amazing. In the name of Jesus Christ of Nazareth, arise. Kwaqina imsipha. Lo muntu unesikhathi ehleli kanje eduze kwemnyango wesonto. Wayebheke ukuphiwa ke kanti namhlanje uzophiwa enye into eqhamuka egameni. There's something in the name. Hallelujah. Kufana nokuthi sizokufunda okunye bazalwane ngenxa yesikhathi. Kufana nalento kuba kuthiwe in Jesus in Jesus Christ. That's also Jesus Christ. Wezinga basic to Christ Jesus. Why? Everyone alone. And the moti apegama verse aham sana not Jesus Christ. Kuvela kuvela lapi context engati exiti lapa kuma Ephesus mau kala ku chapter verse 2. Verse of figure 18, chapter 4, verse 5, go to a maubegin lom condo. Yeah, go galango crest, go landelango, go chase. Masu and sixteen, go galango chase, go landelango crest. Manje u crest to chase, o go gala uveza. O Son of God becoming Son of Man. Where's the Lord? Angpin the foot. O Christ to Jesus. O Veza. O Son of Man. O Son of God becoming Son of Man. O Maria, my fundamental chapter 1, verse 21. Go to again. Lo ozozalo again. Uzomqamba igama. Listen now very carefully. Uzomqamba igama aqedelani nina ngifuna ubone alifuna yini iBhayibheli. Uzomqamba igama utubani? Yabona ukusho ukuthi uJesu Kristu. Ngoba akakwazi kuba akalinikwanga igonyo uMaria ukuthi afake uKristu. Uzahlale eyo Mother of Jesus. Ngoba lapha kuJesu kukhona indodana yomuntu. Lapha kuKristu kukhona indodana kaNkulunkulu ophilayo. Igama lakhe efuneke lize ngesambulo lehlela uPetro. Abantu bathi ngingubani? Waphendula uPetro wathi, "You are the Christ." Yabona akasho ukuthi Christ Jesus. No. Uthi, "You are the Christ." Listen very carefully. "You are the Christ, the Son of the Living God." You are the Christ, the Son of the Living God. But when it comes to Jesus, we see a Son of Man. Jesus, Son of David. You can't say Christ, Son of David. No. Ku Christu, ku kono Son of God. Ku Jesus, ku kono Son of Man. Ku Christu, ku kono Baba, ezambula, as manifesta. Ngo Christ. Obone mina ubona ubaba, kukhona ubaba lapha ku Christness of Christ. Kanti kukhona thina lapha ku Jesusness of Jesus. UJesu uqanjwe leli igama bebaningi o Jesu. Especially kwi first century. Babebaningi o Jesu. Yabona Mandela uyena ophakamise igama elithi Mandela. Ngenxa ye personality yakhe. Ngenxa ye msebenzi awenzile elwela inkululeko. Hayi ngoba bebengekho Mandela. Bebebaningi o Mandela, kodwa lo Mandela lo wenza igama elithi Mandela. So mangabe uqhamuka nje umuntu nje, mhlawumbe uyisebenza lengadini, awu ubani isibongo? Hayi ngiwakwa Mandela. Uhlahlamehle. Ngoba leli gama litholakala kumuntu osemenze engadini. Umuntu ogcwele kuma encyclopedia ko history, umuntu owaziwayo umhlaba wonke. Hayi ngoba kuqala ngayo ukuthi kube khona uMandela. Kune connection phakathi kwegama nomnikazi. Uzumakhelwane into uyayizwa ini lento eshoyo. Babe bani nalo Joshua esifunda ngaye eBhayibhelini. Igama li Joshua igama elifana nelithi Jesus. Hey, ukhona umunye obebizwa eBhayibhelini ngoba Jesu. Mawuthi uyabheka esikhathini esiningi sinabadlali nganoma base Brazil ababizwa ngoJesu. babizwa ngoJesu. So akuloni igama elithusayo ngokwe tradition yakwaJuda ngoba bekuyivele kuyigama abantu abaningi ababizwa ngalo. Lishintshiswa ukuthi lisuke labizwa sekubizwa ofavuke ovele ezulwini onamandla ulizwi becoming flesh becoming like man. So uJesu Kristu futhi simbona ngizoyiphinda leyo simbona as Christ as uChrist Jesus simbona ewulizwi oba yinyama. Ulizwi comes from above. Ulizwi oyinyama comes from the womb of a woman. He is called the seed of a woman who is about to crush the head of a serpent. U seed of a woman is humanity ka Christu ngoba akakwazi uMaria ukuba umama kaNkulunkulu. He cannot be. No. Angaba a humanity. Angaba umama womuntu uJesu Kristu. Munye umlamuli phakathi kwabantu noNkulunkulu ubani umuntu. So now ebuntwini bukaKristu siyambona angithi uNkulunkulu akuzela kalahle kodwa wenzani uJesu emkhunjini ulele. Why? Ngoba uKristu has become uJesus. Ingakho kuthiwa mawubekini lo mqondo owawuku ya akusho ukuthi owawuku Jesu Kristu. No. Why? Ngoba uzoze statement uthe enguNkulunkulu kusho ukuthi elapha kwi-level kaKristu as a son of man. Wehla wathatha isimo somuntu noma senciko. Yabona? Incwadi yesibili yamaHebheru ithi waba umuntu phakathi kwabo wafana nathi. Ngoba wayengeka sikhululo efana noNkulunkulu. Ngoba i-title ayithathwanga kuNkulunkulu. USathana azange ayithathe kuNkulunkulu, wayithatha ku-Adam. Manje uJesu kufanele abe u-Adam ukuze akwazi ukuyothatha into yalahlekelwe u-Adam. Obana bathi sayizwa lento. Ingakho uma uyabheka uma kuzokusetshenzwa esikhathini esiningi akushiwo ukuthi Christ Jesus kuthiwa Jesus Christ. UPetro mangabe esukumisa isishosha uthini egameni Christu wase yenze njani ke? Ya kuqalwe ngami kangoba kweyindawo kuthiwa egameni likaJesu bese kuyamiwa khona la kuthiwa Christu. Ingakho manje lapha kuKristu kuthiwa uKristu aze amiliselwe ngoba ekugcineni kuzoba uJesu Kristu kanti ekuqaleni kuthiwa uChrist Jesus. UChrist Jesus uNkulunkulu esuka eNkulunkulwini eyongena emntwini. Lapha kuKristu khona uNkulunkulu lapha kuJesus khona mina nawe. Manje usuka lapha phezulu uzoba njengathi ukuze egcineni asuke kuJesus aphindele kuKristu bese kuthiwa Jesus Christ. Oh nikhona bazalwane uJesus Christ ukufika kaKristu ezongena kuJesus. Glory to Jesus. Ebese esindisa uAdam abe uAdam ukuze akwazi ukusindisa uAdam. UAdam umina nawo leli gama uAdam lisho a human being. Now ufuneka abe umuntu naye abe nenyama naye alambe lithi iBhayibheli wazila ukudla walamba uNkulunkulu akalambi futhi uNkulunkulu akalali uzakwazi nokufa ngoba uNkulunkulu akafi uzofa kanjani futhi umlilo uzobanjwa ubani kwakwathi kuvela kancane ubuKristu bakhe kwawo amasosha sifuna uJesu wasenaze what I am who I am igama likaJehova lelo agone title no igama i title u God
in the beginning God, that's a title. But igama lakhe ubuzile Moses uthi ngizothi ubani ongithumile, I am that I am. So uJesu ngesikhathi ethi I am kwawa yonke loo nto wayisonga wayivalela emntwini wabanjwa njengabantu bonke wazofika esiphambanweni. Ngoba manje mayirelease le nto avela nayo phezulu kuzofa yonke loo nto, kuzoncibile kalonke. Ingakho eqhephuka matshe makufa yena. Ngoba manje amatshe mayithi ambheka ambheka nge-revelation ukuthi uye lo wasidala lo kodwa ugqoke umntu. Ibingawathandeka amasonto amabili le ndaba yemvuselelo yegama likaJesu. Ya, ngoba kuzohlakazeka umbuso kaSathane kwabalibiza. Ya, kuzohlakazeka umbuso, kuzolandwa izinto ngoba kunamagunya amakhulu egameni. Elizabeth unesambulo ngoMaria, umbiza ngoMother of my Lord. Asho sonke, Mother of my Lord. Yebo? Kusho ukuthi mother of a human being. Because as Jesus wayancela wenza yonke into eziwa yingane kwaze kwathiwa baleka nomntwana ngoba uHerod ufuna ukubulala umntwana kwabalekwa naye kwangeke kubalekwe naye eNkulunkulu ephelele evula amehlo ashaya uzimbani no kwangeke kodwa ngoba ugqoke umuntu kwaba nesikhathi sokuthi kubonakale yonke ama features okuba umuntu abe u-100% man angabe u-50-50. Ngoba ngeke akwazi ukuba u-50% God abe u-50% man. Akakwazi ukuncipha. Because he's the same yesterday, today and forever. Akwazi ukuba u-half God. There's no way. Kufuneka abe u-100%. Abe sibe u-100% man. Sibe fully represented kuye. Hawunikona nonke bazalwane. Sibe fully represented kuye. Thank God for Jesus ngoba we are there. Thank God for Christ because our Father is there. Manje makuthiwa Jesus Christ kuhlangana umuntu noNkulunkulu lapho. Usekhona? And isikhathini esiningi umuntu uyabheka once kumenshini igama lithi Jesus siqala noma limenshini welodwa khona umsebenzi uzokwenziwa. Angazi anganoma nongisiza mali khona lelo verse angazi ngizwe kuthiwa egameni kaKristu Sathane ephuma. Kuthiwa egameni kabani? Ya. Okay. This is bonakaliso zobalandela abakholwayo. Egameni. Now, kufineke uNkulunkulu mayisebenza noma uJesu mayisebenza emhlabeni, kufineke kuvele ukusebenza kwakhe kakhulu as Jesus. Ingakho ngithe igama lakhe uKristu uJesu. Uyomqamba igama ukuthi uJesu. Kodwa mase kufika isambulo esimveza as a son of man. Nikhona nonke? Esimveza as a son of man. Sekuthiwa kuyena, thou art the Christ. Sekufa ku the. Alikho ivesi ethi thou art the Jesus. No. Kodwa kuKristu kuthiwa thou art the Christ. It's a revelation. And kufakwa ke kuKristu bese kufakwa igama elithi ke Son of the Living God. In fact, uAntichrist asimuzwa eBhayibhelini uAntiJesus. Ufuna i-title ethe ukuthi ngoba ufuza uyise uSathane, ufuna ukulingana noNkulunkulu. Le yokuthi Jesus imenza abe indodana kaDavid, le ethi Christ izomenza abe indodana kaNkulunkulu. Uma nabathi siyakuzwa moye. Awukwazi uzibuzo ingashiwo ukuthi anti-Jesus kuthi we anti-Christ. Ngenxa yesikhathi bese wafunda la mavesi kaChrist Jesus, no Jesus Christ. Nalapho kuthiwa khona Jesus uKristu angabikho. And most of the time uma ubhekana le gama lodwa nje livele lodwa nje I context amavesa lapho amveza as a human being. Kuyazwakala bazalwane? Yeah, limveza as a human being, limveza futhi ezo esiza abantu. Ebasiza ezonweni, ebasiza ezifweni. Now, igama lithi Christ ngisho ngathi lisho I title, I meaning yakhona lisho Messiah or Mashiach in Hebrew. But igama elithi Christ lichaza ukuba anointed, appointed, empowered, connected. Ingakho phela ethi mina no baba simunye. Kubonakala kanjani? The Spirit of the Father, the Spirit of the Lord is upon me. So I connection part kwa baba no Christ is by the Holy Spirit. So uMessiah uyi connection phakathi kwa baba. Nikhona nonke bazalwane? Yes. No lizwi noma no Jesu. Now, uJesu akakwazi ukusindisa abantu without the empowerment of the Father. Akakwazi ukusebenzisa igama lakhe as Christ as Jesus without Christ. So, uJesus uchaza umsebenzi azowenza. UChrist uchaza amandla azosebenza ngawo. Oh, niyayizweni lento engishoyo. Ingakho-ke uma kuzosetshenzwa noma libizwe lalodwa wathi Jesus. Kwesikhathi uma ungcwele akholele ekutheni yithi Jesus Christ, in the name of Jesus Christ, get out. Why? Uthi sebenza Jesu ngamandla kamoya. Sebenza Jesu ngamandla kamoya. Now, ma ufunda incwadi yabese Philip chapter 2 ke. Mawufunda from verse 9 uyabona ke lapho ukuthi wa lenziwe njani igama lakhe emveni bezithobile ya ukuzithoba kwakhe ukusuka pha esigabeni sokuba u son of God abazoba u son of man and akayekanga ukuba u son of man engayekanga futhi ukuba umuntu noma esevukile kwabafile awunezwe mbonge ukuthi akayekanga ukuba umuntu ukuze ube eternally represented. Nikhona nonke? Ufike evele ezulwini ungekho wena ewulizwi likaNkulunkulu nje eyakho indaba ingekho. Kwafuneka ulizwi angene esibelethweni sikaMaria eyolanda umuntu. Bese kuhlangana kwaphezulu nembewu yesifazane yaphansi. Uhlangana ukuphuma esibelethweni so esifazane nokuphuma glory to Jesus kwibhuzum of the Father because in the beginning was the Word and the Word was with God and the Word was God was with God kushuthi God was fully was pregnant of the Word was in his bosom kunolizwi and lo lizwi ola kuNkulunkulu uNkulunkulu but manje no nangulizwe ehla manje ezoba umuntu wahlala esibelethweni sika Maria enyanga ezu 9 isibeletho saba I dressing room wagqoka umuntu usekhona umuntu elibheka kuthiwa I ark of the covenant indlela eyenziwe ngayo iveza uKristu phakathi la ukwakhiwa kwa structure sayo sakhiwe ngokhuni olungaboli then bese iyavalwa ngegolide engathi liya plastelo ngaphakathi nangaphandle so ukhuni lumele I humanity igolide lisho I divinity so I ark imelu Emmanuel the presence of the Lord God amongst us. So mabe phethe umphongolo, babe besuke bephethe uEmmanuel, uNkulunkulu enathi. But now ukhulu olungaboni lisho ukuthi umzimba wakhe soze ukubona ukubola. Igolide lichaza ukuthi ungumuntu uNkulunkulu. and nathi siyavela lapho ukuthi ubuntu bethu nobuthakathaka bethu bumbozwe igolide elisho idivinity. Ma isibuka uNkulunkulu akasibuki direct ngoba uzobona ukhulu. Usibuka through gold elimele idivinity of Jesus Christ.
Obana bathi siyakuzwa moya ngcwele. Ya sibambeni lezi zinto zijulile. So uNkulunkulu uthe uJesu mayehla ethatha umuntu. Glory to Jesus. Yes. uNkulunkulu wayesemphakamisa akangaphakamisa yena yedwa. Wamphamisa nani? Negama lakhe. Asonso kwe negama lakhe. Konje ngifuna ubone yalalela yini. Yini eyenze igama elithi Jesus libe namandla kangaka kade laba khona? Ngifuna ubone yalalela yini eyenze igama lika Jesu especially nge first century lalixhaphakile igama elithi Jesus. Baningi abantu ababebizwa ngoJoshua ngalezo ikhathi. Kodwa kwaqhamuka a unique Joshua, a unique Jesus. His personality yenza igama elithi Jesus labasenkazimulweni laphakanyiswa. Igama elithi Jesu limveza as a son of man. Igama lika Jesu uyabona uma uElizabeth ngithe kuwena siyalandelana kodwa noma niyasala landela ngoba uzolithuka selinikwa bonke abantu abakholwayo. Kodwa asizunikwa lingakaphakami libe ngaphezu kwamagama onke. Kufanele liqale libekwe lapha nomnikazi walabe lapha phezulu. Ayohlala ngawesokunene. Angangeni enhlizweni zethu engavukile kwabafile. Yingakho manje makuthiwa the child unto us the child is what? And then the son. Now he cannot give his it's asina universality for God so loved the world that he gave his only begotten child. No, bengekulungi. Akasho noNkulunkulu ukuthi this is my child in whom I'm well pleased. Akasho. Uthini? This is my son in whom I'm well pleased. Uthi uNkulunkulu lapha ngoDavid naye embulelo prophetically. uNkulunkulu ekhuluma noJesu. Ethi uthi kuDavid, the Lord said to my Lord. Ashonso ke the Lord said to my Lord. Sit at the right hand, at my right hand, until ngenze zonke izitha zonke zibe phansi kwenyawo zakho. The Lord said to my Lord, who is this Lord who says to who? Shon, who is this Lord who is saying to my Lord? Kuthwa the Lord said to my Lord, kufa kumaye kulolo wesibili. Ubani lo okhuluma no my Lord? The Father. Ubani lo okuthiwa my Lord? UJesu. Ingakho engu Lord of Lords. Because of him we are lords. We are kings. The Lord said to my Lord. I should also get the Lord said to my Lord. Once you confess ubu lordship back, we are sending this one. You believe him. Ukuthi wafa nokuthi uyindodana kaNkulunkulu. Kodwa uma umconfessa as Lord, you confess him into salvation. So the Lord said to my Lord, glory to Jesus. Kuzokhala bazalwane. Jeli makhelwane, sisakhuluma ngegama njalo. Uma ulibizile nje wathi nje egameni kaJesu phuma sathana uhlalesha umamahlaba asimemeza igama likaJesu nenimusa Jesus 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 good night hey that Jesus is where we are represented.
because he has become the Lord, being a man. And Maria was the mother of our Lord. Of our Lord, what? Jesus. Mosuti Jesus Christ, ushukuthi ke manje, that Lord is empowered, anointed. So that ubuJesu bakhe buzoqhubeka busindise. Ngoba buyi job description. Yabo, uyomqamba igama uthi uJesu. Uyomqamba igama ukuthi udriver. Ngoba uyo drive abantu imoto zala zale FM zo drive uyena. Uyomqamba igama uthi unesi ngoba uzobe nesiguli. So igama Jesus chaza lokho, lichaza insindiso kaJehova. Through a vessel of a son of man. So igama lika Jesu selinikiwe lazelelekwa ngegama lithi Christ. Angani manikhona yini? Ingakho manje uPetro odla uphuthu esuma isishosha ngegama lithi in the name of Jesus. Akusho ukuthi in the name of Christ Jesus, in the name of Jesus Christ. Akuvele ubumina lapha kuKristu uma kuzosetshenzwa. Ebesu Christu at the back up. UJesus Christ, uJesu ezemhlabeni ezofana nathi. In fact, uChrist Jesus. But uJesus Christ usivezela nethemba ukuthi sizofana naye kusasa. Kuzothathwa all human being bayofaniswa noKristu. Mayibonakaliswa sofana naye. And uKristu ufuneka sifane naye nangempilo entsha. Ingakwethu Paulo singiyakhuleka ukuthi kufike isigaba la manje uKristu ebunjwa. Until Christ is formed. So when Christ is formed, sengiphila impilo yaphezulu ngisemhlabeni. UJesu ngingena ngaye. Kodwa mase ngifika kweza phezulu ngempilo sengembatha uKristu. Uyembatha futhi uKristu. Bengeke ngilinuke izulu without Jesus. Bengeke kube semthethweni ukuthi isicoco esephucu uAdam sithathwe uKristu. Kufuneka uKristu mayezothatha isicoco asithathe ekuJesus, the last Adam, the son of David, the son of man, the man Christ Jesus. Munye umlamuli phakathi kwabantu noNkulunkulu. Ubani? Umuntu. Christu Jesu. Munye umlamuli phakathi kwabantu noNkulunkulu. Umuntu. Igama lomuntu, human, alikho kuNkulunkulu. Liqale laba khona emveni ba esezalwe owesifazane. Kwase kuthiwa umuntu, eqaleni bekuthiwa uLizwi. Unele waba inyama uLizwi, kusho ukuthi waba yi-son of man. Woba ingane njengengane zonke. Lithi iBhayibheli kwabonakala inkazimulo yakhe. Kuthiwa he tabernacled amongst us. Asho sonke tabernacled. So to tabernacle is to dwell. Itabernacle nelazimus. Yeah. Itabernacle lisho ukuthi wembethe umzimba angafikanga nawo epractisele ukungena kimizimba yethu for 33 years wabasemzimbeni womuntu ophuma esibelethweni somuntu wesifazana epractisele ukuthi ngenye imini ngomoya ongcwele angene kithi imizimba yethu ibizwe ngokuthi itempeli wasashiya ukuthi itabernacle kuthiwa itempeli
kushuthi mayibizwa ngetempeli sekuyindlu engasanyakazi le makuthi uyitabernacle kushuthi ukhona kwesikhashana uyamuva away uyabashiya abafundi bakhe makuthiwa itempeli makuthiwa thina siyitempeli bese kuthiwa thina siyindlu yakomoya ushuthi one an eternal structure ingakho umoya ongcwele mayihlala kithi kuthiwa uzohlala kithi ngunaphakathi manje seliphakangisiwe linjalo leli gama ayi ake sibuke uNkulunkulu eliphakamisa leli gama abase Philip chapter 2 uJesu wehla la mawuqala verse 7 ngoba indaba ilapha na verse 5 ithi mawubekini lo mqondo wawukhona na kuKristu Jesu ashonso wawukhona na kuKristu Jesu yini kungashonga ukuthi wawukhona na kuJesus Christ yini ukuthi wawukhona na kuKristu Jesu ingoba istatement esilandelayo sobe samsana naloko ngoba uJesu Christ Jesus sengishilo ngathi lapha ku Christ khona u son of man yes I mean son of god and then lapha ku Jesus khona bani angikhombise nje ivesi la kuthiwa khona umuntu wakhala ku Jesu wathi Christ son of David have mercy on me ayiko kodwa kuthiwa Jesus son of David ngoba ku Jesus kukhona we are fully represented lapha ku Jesus khona igenealogy. Igenealogy ka Christ ayikho ngaphandle ka baba. You are the Christ, the son of the living God. But lapha ku Jesu, Jesu ndodana ka David. Lapha ku Jesu ucoshwa yonke humanity, kukhona no Rahab, khona no Ruth lapho, makubizwa igenealogy ka Jesu. Especially ngwadi ka Luke. Eveza u Jesu as a man. Kuyolandwa thina kuyolandwa onke ama genealogies abahle nababi bawulanda lapha esibelethweni sika Maria ukuze ahambe nathi sonke kufuneka be uAdam ukuze asithathe sonke ayinathi siphambanweni sife kanye naye kufuneka siqoqe sonke lapha esibelethweni sika Maria ebe yena evela kubaba because he is above all he came from above therefore he is above all iona naleyo ukuthi sinikwe igama lihamba ne title abizwala uyomqamba igama ukuthi ubani uJesu Christ no uyomqamba igama ukuthi ubani uJesu kodwa mafika uChrist kuthiwa you are the Christ the anointed one now the anointing of Jesus Christ comes from the Lord meaning the Father the spirit of the Lord is upon me that is the Christness of Christ and has anointed me to do the work according to the name Jesus to preach the gospel to the poor to set free those that are bound to open the eyes of the blind yonke lo msebenzi ihlanganiswe ngegama elodo ukusindisa abantu igama lethi Jesu in Hebrew lisho insindiso kaJehova noma Jehova is salvation usekhona kuyasetshenzwa lapho ingakho makwathinta igama leJehova limbeka esesimeni sokuba ready for ukusebenza abe uJehova Rafa yabona kuyasetshenzwa uyaphilisa lapho about Jehova Nisi sikhe kanqotwa lapho about Jehova El Shaddai kusho ukuthi amandla wonke aphelele kuyena abe uJehova Nisi sengishilo ukuthi unqopha abe uJehova Tsidkeni uyasilungisisa our righteousness sesiyalungisiswa siyagezwa it's a redemptive name. It's a covenant name. He is Yahweh, I am that I am, self-existing one. Now, that name now is in Jesus, and from Jesus it is given unto us, not borrowed unto us, to use. I say, now is the time for us to make use of the name Jesus Christ. In the name of Jesus, in the name of Jesus Christ, in the name of Jesus Christ. Ingakho abantu bebebhabhadiswa egameni. Nikhona abazalwane? Ya. Noma singasho ukuthi egameni likayise lendodana kamoyingcwele, yes, bamunye. They are together. Basesivumelwaneni, bavumelana. Egameni loyise, not emagameni. No, egameni, they are one. Egameni loyise lendodana. Who is that name? Jesus. Ingakho mufuna incwadi yezenzo lapha abantu abawu 3 bavela egameni lika Christ. Ingakho kuthiwa egameni loyise lendodana nelika moyincwele. Nikhona bazalwane? Egameni loyise lendodana nelika moyincwele. Nothe emagameni soze ukubone. What is this name ehlanganisa ubuthathu bonke bukaNkulunkulu? Bavumelane. Jesus is the name. Asho sonke Jesus is the name. No, and the Jesus' name is the name of the humanity. Asho sonke humanity. Yeah. Indaba isukaphi njalo? Ukuthi leli gama elilodwa lihlanise ubuthathu bukaNkulunkulu. Vele uNkulunkulu uthe masenze umuntu ishona ngomfaniso omunye phakathi kwethu. Usho njalo. Yebo. Indaba iqale ngokuthi nje athi uNkulunkulu, that is the God the Father. Yeah. Uthi masenze, asho sonke ma. Akasho ukuthi ake ngenze uthi ma naye mase simenze lafane nathi. He's talking to himself. Yeah. Eyedwa umuntu kodwa afane nathi sobathathu. Sengisho eyedwa umuntu mangithi ngithi kuvele mina ngingubaba aphinde kuvele uJesu ngala. Yang aphinde avele nomoya ongcwele. Ngophela uzovela umoya ongcwele ngokuthi umoya wakhe nomoya wami babe moya munye. Ungabe kusahlukaniseka ukuthi nangumoya ongcwele ngala nangumoya kacele ngala babe moya munye njengoba abantu abashadile mabahlangana nikhona abazalwane physical babanyamanye lokho kuthengelwa ngisho imphefumulo yabo baba kwi soul tie. So uma uvuma uJesu ungena ngomoya emoyeni wakho bese uba moya munye ayongena kwi nucleus of your identity, the core of your identity, the most inner man. Basing as mulo yake equality temple, meaning your body. Kodwa yena ubuqu bakhe ungena ahlale in your spirit. Bese lithi verse njengoba uChrist enjalo evuke kwabafile ehleli ngawe sekunene sikaNkulunkulu sinjalo nathi la emhlabeni. Bese ngeke silinikwe lelo gama singakafani naye. Siyakubona ukufana naye physically kuseza kona mayibuye. Sizofana naye ngokomzimba. Kodwa spiritually as Christ is not was ekono Maria as Christ is enikwamandla ehleli ngawe sokunene evusiwe kwabafileyo ephakangisiwe as he is, that's why we are seated together with him, we are there. Bese ngeke silinuke leli gama elingaphezu kwamagama onke. Lo mphumelo ukuthi sesiphakanyisiwe. Ey, wavelela uSathane kucijwa impi yasezulwini. Uzosho kubekanye noma Kaliskova uzokutshela uma ngcwele isikova sizosebenza. Ngakunika igama elingaphezu kwamagama onke. Igama lithi isikova alikho ngaphezu kwegama lithi Jesus. Oh my Jesus. Igameliti poverty lingaphansi kwegameliti Jesus. I guarantee you what a revival about the name of Jesus. iqiniso elikhululayo about the name Jesus. Aliniwa nombani futhi alisetshenziswa nombani. Khona abantu bathi balisebenzisa kanti bahlukene nomnikazi walo. Abadabula amadimoni. Abanye balisebenzisile lavuma. Kodwa indaba baziwa. Ukuthi amadimoni asilalela ngegama likaJesu ahloniphe igama. Kungenzeka aphume kanti ahloniphe igama. Sisicabanga ukuthi siyizinto kanti asaziwa. Asiprofetanga ngegama lakho. Sakhipha amadimoni ngegama lakho. Ingakho uma uzobiza igama lakhe, qiniseka ukuthi uyaziwa kuqala. Uyizwa lithi ngishoyo. Iba nobuhlobo nomnikazi wegama. Umoya wakhe mawubeku. Ngoba ukwazi ukuba ngoka Kristu ungenayo umoya ka Kristu. Romans chapter 8, ongenaye umoya ka Kristu ongaphefumulelwe. Kunezinto engakabizwe ngazo. UNkulunkulu waphefumulela umuntu ewudonga, ewubumba, ewuthuli. Wathola igama elisho ukuthi umphefumulo ophilayo. Kusho emlotheni, kusho othulini. Alapho elisabizwa ngothuli kwathiwa it's a living soul. Nathi ngokuphefumulelwa uJesu ngomoya wakhe masindiswa bese sizalwa kabusha sinegama elisho silithola lokuthi singabantwana baNkulunkulu. And then njengabantwana baNkulunkulu we partake now of his divine nature. Sinama genes kaNkulunkulu. That's why we are regenerated. Ngokumthetho befuna be ama generational curses awasasebenzi because we've been regenerated. We are born again. We have got a new lineage. Ukhona bazalwane? Sesine lineage manje asami ngokhondolo lo baba babe yinyanga bethakatha abanye. Yabona sidliwa ama altar. Yabona uthola ukuthi impilo yakho ayihambi kahle kanti kwathengiswa ngawe. Kuma altar nzima. That is why you need to be born again. Khona uzoba connected no baba. Amen. Khona uzoba connected no Jesu your elder brother. Ya uJesu ka lithi iBhayibheli akona amahloni ukubiza mina nawe ukuthi we are his brothers. Obingelele makhelwane, aw kunjani we bhuti kaJesu? I wonder. Endeli gama silinikwe ngoba samukela umnikazi wakhe. Leli gama lakulo asilinikwa ngeseyingane asilinikwa esanda kuzalwa noma ezozalwa kuye kwafuneka umnikazi walo kube nezinto ayizo azenzayo ayikhulumayo ukuze zonke zibe segameni mayivuka abafile ukuvuka kwakhe kube segameni mayikhipha amadimoni leyo power ifakwe egameni ukuze mangabe ubiza igama lakhe kuvuka yonke into ayenzile ukuze igama lakhe libe ngaphezulu kwamagama onke. Usekhona la endlini? Angana manje uya notice in la uverse 5 ukuthiwana awufunda uverse 5
verse 5 mawubekini lowo mqondo owawukhona na kuKristu Jesu.
Niyizwa lo ndawo owakhona nakubani? Yabonte aqali akushonga ukuthi naku nakushonga ukuthi naku Jesu Kristu kuthiwe nakubani? Uzobusubona icontext kuyahambisana nalesi statement. Qhubeka.
Owathi enesimo sikaNkuluNkulu.
UKristu uyavela ke lapho. Ingakho eqalwe ngayo. Sekuyabuvela ukuthi yini ukuthi uJesus Christ Jesus ungasho ukuthi Jesus Christ. Ngoba kuzothi kusuka nje makusukwa nje egameni kungena ukuthi uvela phi la ikona. Qhubeka.
Owathi enesimo sikaNkuluNkulu.
Yebo.
Akaze asho ukuthi kuyinto yokuphangwa ukulingana noNkuluNkulu.
Yes.
Kepha wazidela ethabatha isimo senceku.
Manje uthabatha isimo senceku for the first time. UNkuluNkulu akayona inceku of anybody. Kodwa uJesu la uKristu sibonehla eyothabatha isimo senceku. Noma uthi uyifunda ngesiGreek leyo kuthiwa doulos. Udoulos usho isigqila. Ingakho ebageze inyawo. Kuba kwakumsebenzi wesigqila esiphansi kunazo zonke ezinye izigqila. Ugeze inyawo akade ehamba inyathela yonke into. Wazithabathela isimo senceku. Waba umuntu ebantwini. Waba isikhonzi uzasho ukuthi angizili ukuzokhonzwa la ngizo uNkulunkulu uyakhonzwa vele eh but my uJesu ezosebenza ukuthi angizili ukuzokhonzwa ngizokhonza angizili ukuzogeza inyawo ngizogeza abantu inyawo so that is why sibona uChrist Jesus asho sonke sibona uChrist Jesus uqhubeka nevesi masingani ngoba sesizophetha
Kepha wazidela ethabatha isimo senceku.
Yes.
Enziwe ngumfanekiso wabantu.
Nanga umuntu evela. Nanga uJesu evela before Christ, after Christ. Awubekini lo mqondo wobani? Sheshani, owubani? Yeah. So nangu ke kuvela uChrist uqala. Nangu sekuvela umuntu ke manje la. Kushuthi ke emveni kaChrist kuvela uJesu. UJesu akayena uma kaChrist uma kaJesus Hey kwathuleka Ngoba yini uMaria kungasho ukuthi uzomqamba igama uthi uJesu Christ ngoba akanaligunya Kufuneke lelo gama liqhamuke direct from heaven lehlele kuPetro ebese nekuyikhiye Ingakho phela manje kuyena ovulele ngisho uPetro I mean uPaul uPetro waqale ngayo ukuthi kushungelwe kwabezizwe ivangeli liqale kwaJuda usekhona la endlini noJesu wagijima phakathi kwamaJuda namaSamaria awaf angama what you call isho angama hybrid ayingxube yobuSamaria nobuJuda noma nobuIsrael those 10 nations ezenyuka zaqhilazwa eSyria ngesikhathi abantu abaIsrael amaJuda uBenjamin noJuda beya what you call eBabylon usekho so kwaba khona mehluko from there ukuthi amaJuda angadlelani nani namaIsrael so amaJuda ayabukela phansi amaIsrael ngoba eseyingxube kwaba khona ukanselana manje ababamkela draw bephuma kubaba oyedwa uIsrael so that is why uJesu ebonakala edabule Samaria ngoba ikhonta ilandelayo lapha ephuma kuAbraham eqaleni usekhona le ndlela so angithi already sesibone uChrist Jesus kulama verse nje kulama statement alandelayo ophinde futhi obeke nomqondo uChrist Jesu ophinde futhi ngoba manje khona ngifuna sibambe
mawubekini lowo mqondo owawukhona nakuChrist Jesu
nikhona bazalwane yeah uthi uJesu nifunde kimi ngoba ngithobekile ngimnene kusho nomuNkulunkulu sesithathe lo siphakamisa sabizwa ngamagama amakhulu kwathiwa singamakhosi nabapriesti kodwa sifunde ukwehla singagcini silapha kuChrist esibekwe kuye ngokusindiswa sithathe sabekwa kwezasemazulwini ndawo saba ngama sons of god lapha kuChrist kukhona uson of god irevelation eze kuPetro ilethwa uNkulunkulu ngomoya ngcwele usekhona lathuthe sathuthele isihogo ngoba the very same chapter ngezansi uzokala uPetro esithi akube kude nawe ukuthi uye eJerusalem uzwakala uNkulunkulu uJesu engasasho ukuthi lento eyishoyo ivela kubaba sekuthiwa get behind me satan same chapter Ugatu kulum song, Moingwe, la kulmizambulus amoingwe. Yes, answer one game Satan, not a was. So, Ujesu lapho usekhuza uSathane osebenza uPetro. Be careful, ma, uNkulunkulu ekuphakamisa ekunika izambulo. Wazi ukuthi noSathane uzongena nezakhe. Yeah, yinga kufanele uhlale ubahlolo omoya. Uzothi umoya ongcwele kanti is strange fire. Yabona? Akufanele singoba uKhristu uPetro unikwe isambulo esivele ezulwini. Sithi amen noma sekhulunywa ama sekhulunywa amademoni. Uthi Paulo sina noma yithi laba singabapostoli esanika ivangeli eliphila sesishumayela elinye ivangeli kusho ukuthi ngajika ngisho uPaul usekhona lenje yeah now mawubeki lo mqondo asho sokuthi mawubeki lo mqondo kusho ukuthi ibanalo mindset ibanalo attitude yokuthi nomuNkulunkulu esiniphakamisile kodwa nehle nikwazi ukukhonza yabona ube yiasha kodwa umnikazi wefame kodwa ufike ube yiasha Yeah, uthi indlala ifaka ngino Christ, nikhona abazalwane? Ukwazi ukuseva endlini kaNkuluNkulu. Ugeza inyawo. Noma ungasayigezi literal kodwa ube isikhonzi. Esiyindlala ifaka ngino Christ kodwa. Ngoba azange kumlahlekele kuba uNkuNkulunkulu uJesu. Ngesikhathi kezi inyawo zabafunda azange kumlahlekele. Uthi nibona ukuthi ngenzeni ngibe ngiwumaster kinina, he? Ngigeza inyawo kini ngibe ngiwumaster, yenzani kanjalo komunye komunye. Hey, Nkosi. Hey. So, ibana lo attitude uKristu ayenayo ephakeme eza ephezulu engumdali engulizwi izinto zonke zavela ngaye kodwa wafika wabasenyameni waba ingane egoniwe kodwa evalela uNkulunkulu ngaphakathi kuthi awubekini ke lo mqondo nifunde lapha uKristu ngoba uthobekile umnene ingakho uphethwe engafuna ukuthi you can't wash my feet you no uthi John yena angikwazi anginikiwe ngisho ilunge angifiti nokuthinta umchilo wecathulo zakho wenge ngithinte naso kodwa uJesu ngoba uyithobile usuke lapha kuKristu wehla wazoba umuntu njengabantu bonke naye washaya iqhu ezobhabhathiswa uJohane Ingakho ke manje njobe esenze nje wehlela ngezantsi waba umuntu ebantwini uNkulunkulu esemphakamisa. And akaphakamisi ubuKristu bukaKristu ngoba vele uphakeme. UKristu ukuphakamisa ukuthi uthe uKristu waba umuntu. Manje mami elevate imphakamisa umphakamisa ewumuntu still. Sekuphakamise kanathi. Hey siyami. Ngesikhathi ephakanyiswa sasiphakanyiswa na. Sisabhothe zonweni singakazalwa nokuzalwa sizozalwa futhi sizalwe lesonweni siphinde sidle izono kodwa saphakanyiswa before kwafinekehle awunikhona bazalwane yabona uma uyi savior leli gama Jesus lisho i salvation i savior now mangabe umuntu emuka nomfula wenze njani uba ngaphandle busulula isandla ngothi ngoba uthi angeke ngingene emfuleni wenze njani ungena phakathi yabo ungena la ingene khona ngeke umdonse ungaphandle kufanele ungene la ingene khona yingakho lithi iBhayibheli the engazani nasono isono sabalelwa kuye he ya kwajeziswa yena ngoba kubonakala isono phezulu kwakhe engazange asenze wasithwala sonke isono waba yiso wangena phakathi glory to Jesus uzabuye nathi uyibona ke lento obana abayizwa lento uyabona lo muntu ongifonela kanje Nkosi yami akakhonzi no akakhonzi isho ngayivula uzeza ukuthi ngiyashumayela umhlaba will never be the same after this mvuselelo lento le message yanamhlanje lithi iBhayibheli wathi uPetro esashumayela behlela umoyengcwele engakhulumi njalo ngomoyengcwele ekhuluma ngoJesu yabona sikhuluma ngegama lakhe kodwa ikhonte ezokwehlela singazange simenshini ngoba ihluka negama. Awusho futhi, awusho.
Mawube kini lowo mqondo owawukhona naku Christu Jesu.
Yes.
Owathi enesimo sikaNkulunkulu akaze asho ukuthi kuyinto yokuphangwa ulingana noNkulunkulu.
Yes.
Kepha wazidela ethabatha isimo senceku.
Yeah.
Enziwe ngomfanekiso wabantu.
Yezwa lonto. Yeah. UJesu ke la kwenziwa umfaso. Yabo? UKristu akakwazi ukufana nabantu ngaphandle ukuthi atholwe uJesus. Muyo mlamle phakathi komuntu noNkulunkulu, umuntu uKristu Jesu. So akakwazi uKristu ukuba umuntu ngaphandle kukaJesu. UJesu akakwazi ukungena eNkulunkulwini kaNkulunkulu ngaphandle kukaKristu. UJesu mangabe uJesu minus Jesus minus Christ umuntu nje phaqa. Kodwa maye uJesus Christ kunendaba enkulu lapho. Sizohlanzwa noNkulunkulu la kuKristu sibe thina singuJesus. Sizongena emntwini oyedwa because Christ is our peace mediator. Mlamli. UbuKristu bakhe bubamba ubaba obone mina ubona ubaba. UbuJesus bakhe bubamba uDavide bubamba bumenza be indodana yomuntu. Likhomonelo gama liningi la ukuthi uJesu is a son of man. So sibanjwe ngapha ngakuJesu thina sasondezwa ebesikude thina nobaba. Ubaba esezulwini wasondezwa. Wise uJesu Kristu waba yi express image of the invisible. Wathi uJesu obone mina ubona ubaba. Thina sithi obone thina ubona uKristu Jesu. Yes. Ngicela ubingelele umakhelwane wakho ukuthi wo yazi ngihlele eJesu eduze kaJesu Kristu. Angithi phela akusaphili wena, spiritually speaking akusaphili wena. Ubani ophilayo? UKristu ophilayo. That divinity of Jesus Christ, the divinity of Jesus Christ is found in Christ. The divinity of Jesus is found in Christ. The humanity of Christ is found in Jesus. Manje akufuneke sizazi ngokwa ngokwenyama lapha kuJesus la si representwe khona nikhona abazalwane kukhona noKristu. The more siyesikhula spiritually is the more uKristu aye ebunjwa. Akudingeki manje ukuthi uma ufuna ubona uKristu unjani uYesulini bheka kumntwana kaNkulunkulu uzohlala noKristu because as he is so are we now not we shall be. No wait, imalapho izokusiza lonto awuzokhuluma nomu kanjani ngoba uzothi uKristu akakhulumi kanje. Ingakho manje anything ozoyenza ngezwi nangemisebenzi uzoyenza egameni to the glory of God. Awazi ukuhleba egameni kaJesu yabo ungakwazi nokuzonda umzalwane in the name of Jesus. Ngiyamzonda ngisoze ngikhulumise in Jesus name. Oh you can't put it there, there's no way. Ngeke. So masingabanjwa indaba yegama ngoba igama alisho nje kuphela ukuthi nje into nje engumqhele nje enginiwa yona, isho ubucharacteristic, isho ielevation, isho ukuba ube ipartaker of God's divine nature. Ngoba mangabe kuKristu ngibona ubaba bese kimi mina ngibona uKristu kusho ukuthi already lento engifana nayo ngoKristu, uKristu ufana nayo ngobaba. Kusho ukuthi ngifana nobaba through Christ. ngoba uKristu akasangamkeli as me, ungamkela as Christ. So mangamkela uKristu Jesu, ngiyangena la ngafanele kungene khona ngoba ngihamba nomnikazi walo ndawo. Noma amadimoni bephoqeka ukuthi angangilaleli. Kuya waphoqa, it's not optional. Ukuthi ngilalelwe amadimoni mangikhuluma. Ngoba ngikhuluma egameni elingaphezulu kwamagama wonke. Ngicela nje namhlanje uyipractice ke lento, check izinto ezingaba challenges empilweni yakho. Ngisho ukuhlupa kwezingane. Usushayile akwenzeki, awubize igama ukubona ukuthi kusazofana yini. Ngithi kuwe, awubize igama ubona ukuthi le ntaba izosuka inalenkinga. Ngoba mayengeza ukulalela ubiza igama lika Jesu ushuthi noma ngafika uJesu angeke inyakaze. Ngoba mangiyathi egameni masihlangana nje egameni ukhona yena. He? Simenza ngani ukuthi abe phakathi kwethu masihlangene ngobiza igama lakhe sihlangane egameni lakhe. Asikwazi ukuhlangana, asikwazi ukuthandaza egameni angathandazi yena ngathi. Mangaza kubaba nje ngathi baba egameni leNkosi yethu uJesu sekuphelile ngabo sekuqala ngoKristu. Bebuyena manje othandazayo. Ingakho ngisizwa umongcweli mangizothandaza. Ngoba kuseze uthandaza mina uKristu othandaza. Angikwazi ukuthandaza as Christ, kodwa umongcweli uzokwenza ngithandaze as Christ. Ngoba ngifake igama lakhe. Umthandazo wami kufuna kube umthandazo ohamba ngeziphalo. Ngiyazi address yomthandazo uthandaza kubani. Uyayizwa lo nto? Yanga egameni kabani? Ngamandla kabani? Ukuze ubuthathe bonke bukaNkulunkulu ngibufake emthandazweni. I'm praying to the Father. Kuthiwa sothi our Father which art in heaven, that is the address yomthandazo wami. Angithandazi kuJesu, ngithandaza kubaba lapha kuJesu ngithatha igama. Egameni likaJesu. Bese ke lapha kumongcweli ngithatha amandla. Ngoba mina ngibuthakathaka, ngikwazi ukuthandaza njengoba kufanele. Umongcweli uyangithandazisa. Kusho ukuthi ngithandaza umthandazo anointed. Hawu nikhona bazalwane? Ngithandaza umthandazo one authority elapha egameni. One anointing elapha kumongcweli. Lapha kumongcweli khona idunamis. Lapha egameni khona iauthority. Lapha kumongcweli khona explosive power, energy power. Explosive kukhona ibomb. Khona amandla okudubula. Lapha egameni khona iauthority yokukhuluma bese kunyakaza igama. Bese nyakaza amandla, nginyakaza iauthority iyolinyakaza amandla kamoyincwele, iactivate umoyincwele. Masizila suke singazile ukuthi siba neauthority, sisuke sizilela ukushapnisha noku charger ibattery yokholo. Ngoba negama lika Jesu lisebenza ngokwe proportion of your faith. If ukholwa kwakho kulapha ezansi amandla segameni azosebenza according to your faith. Ingakho uJesu uthi akwenzeki kuwe njengokukholwa. Uma ngabe une faith ukuthi uNkulunkulu angenza izema zema egameni kaJesu, igama likaJesu since lingaphezulu kwamagama onke alina limit when it comes to power. Ngoba already selingaphezulu kwamagama onke. And i dominion ka Christu ayikho entweni ekhona isentweni ezisazoba khona uNkulunkulu angakazidali seziphansi kweka zingakafiki oqothele masinyane sisiya better bazalo ngixolile siya
verse 8
yeah
wathi efunyenwe enjengomuntu ngesimilo
yeah
wazithobisa elalela kwaze kwaba sekufeni
uyabona lapha nje sigijima kuJesu manje uJesu kaKristu siqale ngoKristu kaJesu manje sibizi nange elokhu evele umuntu kulo wasithoba wayisiwe yabona kuvela manje uJesu manje uJesu wasukuthintwa yena sesiyathinteka sesikhona tshela makhalane sesikhona. The fact ukuthi amadimoni angilalele mangibiza igama lika Jesu kusho ukuthi angilalele mangibiza igama lami. But el empowerishwe i personality of Christ. ne obedience lekhulunywa ngayo nokuthobeka kwakhe mina ngizangithobeke kodwa wathobeka yena on my behalf ngoba uqale wayimina ngingakabi uyena uqala wayekade wokuwamkela mina mayingena esibelethweni awunezwa yini ukuze masengishungeza ivangeli ngamkele yena oqale wangamkela esibelethweni sentombazane wayolanda umuntu efike noNkulunkulu baba mayifike ezulwini ufika eNkulunkulu ulizwaye eNkulunkulu eNkulunkulu enguNkulunkulu ulizwe wayeseba inyama kusho ukuthi waba uJesu kusho ukuthi waseba yimina ke ngomayithi umongcwele mayithi uJohane uzothulula umoya wami phezulu we inyama yonke yini leyo inyama sesilaheni yini ngiyothulela umoya wami phezulu inyama yonke qedala intombi zenensizwa nanzi inyama igama elithi inyama lisho humanity mankind Adam ingakho manje inyama yonke kusho ukuthi kuhlanganisa that is why lapha ku Christo there is no gender akukho sikhulu na slave bonke they are one in Christ noma usebenza ekishini uphakathi kuKristu noma umncane kangakanani kuKristu umkhulu kunoJohane kuthiwa omncane in the New Testament omncane in the New Covenant omncane after the cross umkhulu kunoJohane uJohane umkhulu kunabo bonke abazelwe isifazane before him emkhulu enjalo omncane embusweni mina naweke umkhulu kunoJohane ngenxa kaKristu Jesu yabona use inkinga zakho senkingeni ke manje mangenza nje manje and izophoqa lento yokuthi we practice sengishilo ya ngiyanithakatha ngokuthakathwa kwasezuwi ngeke niphinde nifane nabantu lento izoshintsha umthandazo wakho ngoba awusebenza umthandazo ongenalo igama lika Jesu Jeni makhelwane awusebenzi noma athemeleza uthini noma abiza wonke amagama akhona ubiza umbiza uNkulunkulu twena owabhula amaphiko wena wena oqhudela edlalo noma ngambiza ngeqhudu umbize ngayo yonke into akuzwakala buyele egameni lika Jesu indaba isegameni lomkhathi wena sigolozo sami esa golozo amehlabe uvuka bala 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 no no ungilile of the veil ngithi uJesu ungilile of the veil kodwa ukwazi kuya ngalelo gama emandimonini ngegama lika lili of the veil get out satan azobuka nje emandimonini there is one name given unto us oh lili of the veil baphakathi kuleli gama kuzohlehla amadimoni ebese nezikhundla eminyaka generational iqalekiso zomndeni kuzophela ikhundla amadimoni ngoba ngine faith yokuthi lento engiyifaka kini izonenza libe yinginto ha leli gama lizwa ngisho imali makufinekize kufinekizile noma bangayibamba lo 5 million wakho bawubambe mawa ubiza ngegama lika Jesu kuzophoqeka ukuthi banginyakaza abantu bengazazi ubanyakaziswa yini bakufonele bathi imali yakho iya abezwa nama nezwa yini no ngenxa yeligama uNkuzi kayihlehli ngenxa yeligama you are invincible ngenxa yeligama you are untouchable ngenxa yeligama sikhi isikhalo silwele wena esiphumelele awuzenayo indaba awuzenayo uqongeke
elalela kwaze kwabasekufeni
ya
yebo ekufeni kwesiphambano
uyabona kusagijima no Jesu la the Jesusness of Christ kuqalwe nge Christness of Jesus sino Jesu ongu Christ kanti sino Christ okwazile babo u Jesu ukuze singene simbonga u Christ ngoba ukwazile ukuba u Jesu akwazi ukubamba thina. Simbonga uNkulunkulu ngoJesu okwazela ukuthi abe noKristu ukuze thina silapha kuKristu sikwazi ukuhlangana noNkulunkulu lapha kuKristu. Ukuthina esilapha kuJesus sikwazi ukuhlangana noNkulunkulu lapha kuKristu. Thina ebesingeyo Son of Man sikwazi ukuba sibizwe ngoSon of God uKristu azamiliselwe kithi. Awuqedele.
Ngalokho ke uNkulunkulu wamphakamisa.
Now kwenzakalani manje? Lento njengo V shape noma U shape. Kuqale kwenzakalani qala. UChrist wasuka phezulu as a son of God wehla wazoba u son of man. Eh? UChrist enjalo engasho ukuthi into yokuphanga ukulingana noNkulunkulu. Esesimweni sobuNkulunkulu. Esingazange simlahlekele mayise uJesu. Ingakhe uJesu Kristu engukristu uJesu. Hawu Nkosi yami. Nikhona bazalwane? Makuthiwa Jesu Kristu uJesu ehlela ezansi. Makuthiwa Jesus Christ uJesu ebuyela phezulu. Ya ingakho manje mayisezohamba emhlabeni uthi inkazimulongo engangiyinayo ngisenawo lapha emazulwini. Ngicela ungibuyisele yona. Ngoba sengiqedile la ekubeni umuntu. Sengiyanyuka manje kodwa ngizonyuka ngedwa. Sengizonyuka naye uJesus. Sengizonyuka naye umuntu. Ngisazobizwa ngaleli gama noma sengivukile kwabafile. Ngisazobizwa ngaleli gama lokuthi ngumuntu. Munye umlamuli phakathi kwabantu noNkulunkulu. Umuntu uKristu Jesu. Ngizokhuphuka nalo leli gama umuntu. Khona ngizokhuphuka nabantu. Kufanele ngikhuphuke nalo leli gama engafikanga nalo. Ngifike negama lithi I'm the Son of God. Ngase ngiyangena ngabekezela esibelethweni sentombazane ngoba ngizothatha uSon of Man. Ngoba ngizofela yena vele uSon of Man. Hawu manje ngeke ngikwazi ukuhlwitha isicoco esathathwa kuSon of Man, ngiyuSon of God. Kufanele ngibe uSon of Man ukuze uSathane angasho ukuthi urobhekile. Kufanele ngiqhamuke sengu-Adam lowawa kodwa ngiqhamuke ngu-Adam owa ngiqhamuke ngu-Adam ongahli yena wadla. Kodwa mina ngibe u-Adam futhi kodwa ongahli uze kusinde abantu. Usakhothi uza nje uselapha kuJesus uyambona nje yonke ufundana uyafunda nokulalela wafunda ukulalela ngokuhlupheka ngakwafunda uyafunda yini uNkulunkulu ufunda phi? Kodwa uma ekuKristu uyafunda, uma ekuKristu uyalalela, uma ekuKristu nikhona abazalwane uyozela. Sengisho ukuthi uma ngabe ekuJesus ngizama ukusho njalo njalo ningilungise phela ngifuna ngibone ukuthi uyalalela yini. Uma ekuJesus uyalala emkhunjini uNkulunkulu akozela akalali. Uma ngabe uJesus engena kuKristu uthula isivunguvungu. Ingakho uma ehamba phezu kwamanzi akahambi phezu kwamanzi as a son of God. No. Uhamba phezu kwamanzi as a son of man with the son of God. Ingakho manje biza u son of man mayethu son of man uma kungi nguwe inkosi isho ngizwe. Akasho ukuthi no you are not the son of God yet. Hayi. Uzongena phansi. Wathini uJesu was. Let's share. Igunya lokuhamba phezu kwamanzi. Ngoba vele kusentandweni yami ukuthi sithi share you are partaking of God. So we are partakers of God's divine nature. Angifuni kube ngathi lamanzi ezwamina vele ngangiwanike ngangithe wena busa enhlanzini ngakutshela. Hawu nikhona? Ngakutshela wadayisa ngobuzibulo bakho wadayisa ngedominion. Manje njoba ngisemhlabeni nje ngizobuyisela into eyathathwa kuwena. Woza hamba woza. Makunguwe inkosi wakuphuma kwi comfort zone yasemkhunjini uhamba phezu kwamanzi for the first time with no reference akakaza bona umuntu ezwe umuntu kusokela ku Adam okuhamba phezu kwamanzi kuzoqala ngaye uyabona uma uhamba ubambene no Christ uzokwenza into engizangazange ibone. Noma ke emadodeni lokhu kusala amadevu kusala amadevu awuqhubeka nendaba mqhubeka u yavuleka iminyango evaliwe.
kwenzeka izinto yashintsha nendlela othandaza ngayo babili uJesu abantu ayebazela kuzoba expressa emhlabeni ubaba ngala ithina ngala azange abe 50% God abe 50% man waba 100% God waba 100% man uze sibe fully ukuba waba 50% man sasoba nje ingxenye nje engenayo kuKristu singene ngemulenza owodwa kwafuneka abe 100% ahle azadle noma esevuke kwabafileyo kuthiwa lethani inhlanzi I'm not a ghost I'm a man wahle uNkulunkulu esemntwini umuntu osekhazimulisiwe evuke kwabafileyo waphuma kuvaliwe ukuzitshela igingqelo ukuthi akasekho nothi uzakwazi ukuphuma no umzimba usekushintshile umuntu usethola ipromotion ngokulalela kaKristu walikhokha icala umuntu walikhokha lakhokhwa ubuntu bukaKristu walikhokha usuwalikhokha icala lakho kodwa alikhokhwanga uwe ngawe lakhokhwa uwe ngomele wena ngofana nawe wayengeke afe as God ngoba zanga wone kwafuneka afe as man ukuza kwazi ukurepresent abonile uqhubeke nevesi
ngalokho ke uNkulunkulu wamphakamisa kakhulu
ashonto ke uNkulunkulu wamphakamisa faka kakhulu now ubani lo phakangiswa uKristu uyaphakangiswa yini naye uvela ukuphi velene yinde ephakangiswa manje i humanity ubuJesu bukaKristu uthathwa phansi ngesikhathi uNkulunkulu enza umuntu wakho baphansi wathatha uthulo waligqokisa umoya wokuphila lo moya walawula endalweni kaNkulunkulu usothulini olipromotiwe labizwa ngegama elisha ukuthi it's a living soul okuyinhlabathi kwaba inyama kwagijima igazi kwaba ne life inhliziyo yaqala ukushaya kanti iwubumba yaqala yashaya amehlo kade umumba aqala bona why because manje kuhlangana izulu nomhlaba ngithe kuhlangana izulu nomhlaba kuhlangana electricity ne element yestove bese kuvela ukushisa kuhlangana umoya wasezulwini nothuli kwavela umphefumulo ophilayo mahlangana noKristu nathi siyizoni silapha phansi sihlangane noKristu kwenzeke into isidalo sisha siyavela umntwana kaNkuluNkulunkulu uyavela olungileyo uyavela senza ukulunga kaNkuluNkulunkulu kathi siyizoni qedela
wamnika igama eliphezulu kwamagama onke ukuze kuthi ngegama likaJesu amadolo onke aguqe awabasezulwini nawabasemhlabeni nawabangaphansi komhlaba nezilimi zonke zivume ukuthi ngokuthi uJesu Kristu kuyinka kube inkazimulo uNkulunkulu yise
ngalokho ke awuphinde futhi
ngalokho ke uNkulunkulu wamphakamisa kakhulu
ashonze uNkulunkulu wamphakamisa kakhulu sizobona ukuthi ubani lo phakanyiswayo lo Jesus Christ. Kube
wamnika igama eliphezulu kwamagama onke.
Ya.
Ukuze kuthi ngegama lika Jesu.
Ukuze kuthi ngegama uyabona manje. Sekuyavela ukuthi ubani lo phakanyiswayo. UJesu. Ngesikhathi uphakanyiswa uJesu phakama abantu. Mina nawe. Ngoba sirepresentwe kuphi kwiJesusness of Jesus angithi ubaba ufumaneke kwiChristness of Christ because he is Christ the son of the living God uJesu he is Jesus the son of David or the son of man manje ke this name now is being elevated kusho ukuphakiswa thina ke lapho tshela makhelwane how siyaphakama ke lapho
lizophinda kabili vele uzoqhubeka
ukuze ngegama lika Jesu amadolo onke aguqe awaba sezulwini nawo basemhlabeni nawo bangaphansi komhlaba nezilimu zonke zivume ngokuthi uJesu Kristu uyinkosi
ngiyakuzwa akusho ukuthi uChrist Jesus kuthiwa uJesu Kristu uyilalela tshela makhala ukuthi uyayizwa Lord ngesikhathi esengukristu uJesu uyehla uyazehlisa uthatha isimo somuntu uyehla ngoba usuka kuKristu uya kuJesu usuka kulizwi uya kulizwe inyama izinto zonke zavela ngaye uyasuka phezulu and ushiya inkazimulo uyayishiya kunenkazimulo athe uMose mayithi ucela ukuyibona kwathi akekho ongayibona aphile wathi ngizokubonisa umhlane wayo inkazimulo ngomoko abona ubuso bami kuyoqhuma amehlo wayishiya wayifuna ngoba esezonyuka wathi kuJohn 17 inkazimulo engangiyinayo ngesenawo lapha emazulwini ngicela ungibuyisele yona le onginike yona yokusebenza ngikhazimulisa igama lakho emhlabeni ngishiya kubona ukuze babe munye njengoba mina nawe simunye ngikhuluma nekhulu ephakanyisiwe la ngikhuluma namakhosi ngikhuluma nabantu abazothi wena Satan ephuma la where the word of the king is there is power manje une power njengoba uyinkosi nje ubuqotshelwe futhi ubukhethelwe ubuzalelwe ubukhosi the anointing is upon you right now ukuthi manje lisebenzisa leli gama eyaphakanyiswa kanti niphakama nalo uJesu mayephakanyiswa laphana mawufunda evuso kwabafile ngoba ku chapter 1 nkosi yami isikhathi siyahlupa kodwa kuma Ephesians chapter 1 sibona uKristu uNkulunkulu emvusa kwabafile nezo yeah kodwa ku chapter 2 sibona kuvuswa thina kwabafile univusile nana benfi kodwa lapha ku chapter 1 sibona evuswa yena sivuswa kanye naye futhi khona lapho singakabikho igap yu 2000 years ukuvuswa kaKristu nokuvuswa kwethu ngo20 bani ngo19 bani kunegephe enkulu bese ngeke sivuswe sini univuselene benifile ngenxa yiphambeko mawuthe wadla uzofa nokufa univusile kusho ukuthi benihlukene noNkulunkulu navuswa kusho nabuyiselwa kuNkulunkulu kuthwa lo moya nalamandla alakini ashona sonke lamandla alakini shaya isifuba ushaya ngathi uyayibhonya Hey, iwona ke lamandla kuNkulunkulu asebenze ngawo evusa uJesu wabafileyo. Tshela makhelwane unamandla avusa umuntu ofila, avusa uNkulunkulu uJesu efila. Itana me! Amen! Jesus! Hey, Jesus! Jalo makhelwane zashuba izinto kuSathane zamshube akongane manje ezodelela nje ezokuthanda kwayo ibe ingane yakho ngoba lo ngane iyifa elivela kuNkulunkulu ayoni agent yamadimoni sikusho ngisibindi usho ngeassurance uthi ngegama lika Jesu anginangane la ezodlala amadimoni ehunga la ivelele uidimoni lehunga kuyoqhabuka amaketanga ilwimi zonke sasovuma zingasavumeli ukusindiswa kuzobe sekuphelile isikhathi somusa kodwa ziyovuma zonke zingasho ukuthi uKristu uyinkosi uJesu uyinkosi zizothi uJesu Kristu uyinkosi
Angana mani yayizwani lento. Ngoba lo Christ Jesus ubezozalela uJesu Kristu. Ngithi uChrist Jesus uyena osizalele uJesu Kristu. Manje iilwimi zonke seziyavuma zithi uJesu Kristu yinkosi. Mayiphamisa igama, waphamisa igama, haleluya. Ukuze egameni likaJesu. Yeso lonto? Yes, egameni. Njobe phakamisa nje, igama liphakamisayo, ileli elibizwayo, nelibizwa kuqala kuneleli igama likaKristu. Leli lithi Christ seliyi-back up, selibeka ngaphambili wena ukuthi khuluma ngezwi kunyakaza uKristu. It in the name of Jesus, ngisho ubhaphathisa umuntu uthi egameni likaJesu Kristu. Glory to Jesus. Ngamanye amazwi, leli gama likaJesu lisho wena usebenza endaweni kaKristu. Leli gama uthi Jesu Kristu lisho wena uthathwa phansi unyuselwa phezulu. Igama lithi Christ Jesus lisho uKristu ezoba umuntu. Christ uNkulunkulu lo, Jesus umuntu lo. Jesus ithina sila, Christ ithina sesiphakanyiso. Maqala ngoJesu Kristu kusho ukuthi kusuka phansi kuya phezulu. Maqalwa ngoKristu Jesu kusho ukuthi uqalwa phezulu kwehliwe. Praise God ngokusuka kaKristu azoba umuntu ukuze kusuka umuntu abe uKristu. Awuyishayela izandla nawe uzibongele uNkulunkulu lento enziwe uNkulunkulu. Ngikubonisandla zabathi as from today ngine revelation entsha ngegama lika Jesu Kristu. Glory to Jesus. Hallelujah. Mawufunda ama izenzo 4 verse 12 kuthiwa ilona lodwa elimisiwe ebantwini. Ilona lodwa elinikwa abantu. Wayeka amanye ngisho noma eseyibhayibhelini ungawabisi. Athathwe onke agwinywa igama elodwa igama lika Jesu.